Yako and Finfini Mantem, one abetoja, essay in Sua at all, one said this dear wuno, na anwa de pa nam so, emma a ye ankafo, ayasabia wodye, and ya asem ketwa kra. Said ye in sunu buyiri so honomono, nam summa, wana a ye juma o honu mechre ankafo, a ye prisons officers no. One more etchem se and yama anku ye kra, said ye kasei, and my fono edio son and son. Enna, one more aka jemwa, one more inya baby palm drum tibeto, one more busunya, one more japa dear dear, ningina ashrim. Na a year assistant director of prisons, Patrick Asiedu, Wabranoni and Central for a Casano, and was say Ankaful Prison, Penifono, and a year wana a kebby a woman, ye ye enya and kitamudim. Na sankitamudin na ebequary woman say, as some jay bets me abba. Nenso no ɔkyerɛ mu sɛ wɔmo ne atɔntɛm aboafoɔ ɛnso akasa a wɔmo nso de nneɛma egugu akwam sɛ bɛyɛ na kyɛsɛ aban no nso ebetumi ayɛ bibi ɛde asɔ wɔmo a wɔmo ho aka adwaa mu no asene.